Ingabe unebhizinisi, une-YouTube channel, unengoma entsha, unesifiso sokukhangisa kwiDAO TV enama-subscribers angaphezulu kuka-70,000 ngamanani aphansi. Wengane yakwethu, amasango avulekile. Ungangithinta kwinombolo ka-WhatsApp ethi 065107 2007, 065107 2007. Ingabe ngisaboshwa isikhathi sakho, ake singene kuyividiyo namhlanje. Bona bahluba inimengelele nginamukela ngezandla into fontofo kulehlani igama lami ngekudawudwa aphungula aka King Langabi. Uma kuwusuku lakho lokuqalwe la mntana sikhawu kwenza ukulungela ukucindezela i-like button ne-subscribe button nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma ngi-upload i-video nje. Ungakhohlwa ukungilandela lapha ekudleni ukuxhumana yezwa nge-Instagram @king_langabi. Yeba fowethu, kunale sonto ziningi izinto ebekadeke zenzeka. Ngingabe ngisamoshe isikhathi sakho, ake sivale singene kuze izindaba esiziphethe sibone ukuthi ke ngingabe zikhipha boma what what. Yeba fowethu, limlahlile icala uRabutu Pule neminyaka engu fobudala enkantolo yesifunde seClerkstop obekweke icala ke lokuphanga ihlumile ke okwenzeka lapha ngonyaka ka-2019. Lo obekwe icala kuthiwa kubalekanyeka kwisigamekweni esenzeka lapho kwabanjwa khona inkunzi nogada wakafidelitho phuca imali ke laphana ke abalisa babile emva ukuthi ke eyithatheke esitolo lapho Choppies Grocery Store. Solo ukuthi ke bamphudukeza bamphuca ke ibhokisi leli elalinemali kanye ke nesibhamu baphela ke endaweni emva laphana ke kwaloko. Kanti okhulumela kuphiko oliphinyayo lo Hawks and North West to Captain Dlamini Ukhala uthena ke ithimba lama Hawks le series organized the crimes investigation labamba ke lomliso obekuyicala ke lapha ngo February eqaleni kwawo ke lo nyaka. Uthweswe ke icala le robbery with aggravating circumstances kube ukuthi kwagcinwa ke lapha esitokisini wazi wagwetshwa kanti ke ugwetshwe ke lapha ke iminyaka engu 80 ke kanti ke kuthuthambiselwe ke wabe sekuthiwa ke lapha uzohlala iminyaka esihlanu ke ejele. Kanti ke kanti ke uphindwe wabekwa njengomuntu ongafanele ukuthi ke lapha ke aphathe isi bambo. Kareke mesibhekule uDr Dlamini manje yasenkantolo yaseRandburg izolo inikelo yoko ngumeseki ongacwenzi phansi waloyo ke wayengumangameli wakuleli mnumzane Jacob Zuma uNgizwe lapha emchunu ibheyili. Umchunu ubesolwa ke lapha nangokukhwezela ke nangokubhebhethekisa udlame kanye ke nokutapa. Waboshwa ke ngesonto leyidlulu wagcinwa kwisitokisini kwazokwaba ke kulalelwa ke isicelo ke sebheyili yakhe ke laphana ke ngolesithathu kanjalo ke nayizolo ke. Kanti ke ungomunye kwabasolwa abahamba phambili ke asebevela enkantolo ngecala lodlame kanye ke nezidubedube zaqhubeka isifunda zasegauteng kanye ke nesakwazulu natal emva ke laphana ke kokuboshwa kukamnumzane ujacob zuma lapha ngomhlaka 7 kuyena ke laphana ke ujulayi. Umbuso wakuleli uke wasiphikisa ke isicelo sikangizwe uthi ke akathembekile uma ngadedelwa ke kuthiwa uzokweqa angezi ke lapha ecaleni ke lokugwetshwa kwakhe. Uthena kuNgizwe wabalekela amaphoyisa kamahlandla amahlanu ngaphambi kokuthi kazinikele laphana ke emaphoyiseni ke. Umchulo uceleke ukudedelwa ngebheyili ethi umbuso wakuleli ke uhlulekile ukubonisa ukuthi kungani kungamele ke laphana ke adedelwa. Abameli bakhe ke bathika bukho ubufakazi obukhombisayo ukuthi ke uyo wakhwezela ke laphana kudlame. Kanti ke imantshi ke ogeli Pretorius ovumelana ke nomchulo wamnika ke ibheyili inani lika 2000 amarandi wathi kasikho isidingo sokuthi umbuso umgcine lapha ejele. Kanti ke bambekele ke imigomo yokudedelwa. Kanti ke umunye wawo ukuthi kumele kahlale ke lapha ePhoenix lapho ke imizi yakhe emithathu ke namakhosikazi akhe ikhona kuze ke kuqedwe laphana ukuthethwa ke kwecala lakhe nokuthi kumele kashiye indawo yaseThekwini ngaphandle kokuthi ke aye lapha kwecala lakhe eGoli. Kubikwa ukuthi akucacile ukuthi kungani komchona abalekela bakasidlodlo wajike ke laphana ke wazinikela kubo ke lapha ngele dlulo. Umbuso ukuthola ubufakazi bama video kamane enkantolo ke laphana ngolesithathu ekhombisa ukuthi ke ukumdedela kuzoba yiphutha elikhulu ngoba ke laphana ke akathembekile. Manje ke ithena kama video lawa ke awakhumbisanga ukuthi umchona kwahlanganisa abantu ke wabaqhuquzela ukuthi abaqale laphana ke izidubedube. Kanti ke inkantolo izokuthi uNgizwe namakhosikazi amathathu kanye nezingane ke ziyishumi nambili kanti ke futhi akakaze kaboshwe noma ke abeke nenkinga ke yomthetho ke laphayana ke engaphambilini ke. Lezi zindaba ke ezijabulise ke abantu abaningi ukuze ukuthi ke laphana kumfowa amacingwane usephumile ke laphana ke ezikhindini. Kanti ke mesibhekule uDouble khona abafana bakamgqumeni buduma kwele ngoma ethi ke bawucishe ngoparafin basinde ngokulambisa kade ke beba ke sengozini yemoto ke behlele ke kulona ke leli sonto. Labaculi ke baye ekhasini labo lika Facebook lapho bevezele khona abantu ke lezi zindaba ke ezibuhlungu. Bathe bebebhala lapha bathi nganza kwethu sehluleke ingozi ikhondo yodumo kade ke ziyinetha madodo uNkulunkulu sikhumbule. Okuthokozisa ukuthi akulimelanga muntu okufa kwemoto kungcono ngoba ke into laphana ke engalungise kodwa ukuphuma kumphefumulo kuyinto ke laphana ke ebuhlungu kakhulu. Sibonge nje ukuthi ke lamacike esiwathandayo abazanga limali kuyona ke lengozi. Kanti ke bese siphethe uDr Dlamini abaningi abamaziyo ngomzimba ukhala imali abanye sebembizanga ngenyanga yezinyosi ukhwele kwadile kubaculi bakamaskandi abakade bengekho ukuzokweseka lapha noNgizwe emchulo. Kule video ukhala ngokuthi ke abantu abahlolwa umese uNgizwe saphila kodwa ke mhla kuthiwa kudlulile emhlabeni bayobe sebefuna ukubukwa ke bezenza kabantu ke abakade ke bemthanda bebe behlula lapha ke ukumeseka esaphila ke ake ubambele la le video la uzibonele ungathi uzwe ngami
Ungizwe njengoba maskandi bengekho la lento lendoda le njengoba maskandi bengekho la ibaphakamisile maskandi nezwani ibaphakamisile anginendaba ukuthi ubani ngisabe imfana mina ngoba bashinga la ko Facebook bashinga ko Facebook njengamanje ukuhlukana kwembono kumele ngabe kubekwe emaceleni kunakwa isimo umndeni wakwangizwe obhekene naso ukuba umacingwane ubeshonile bebezogijima belapha bonke beyobambulayini kube umacingwane ubeshonile benzobambulayini lapha nifuna ukubukwa ngoba nakho umuntu engasekho kumele ngabe nifuna ukubukwa umacingwane boshiwe ukuba ushonile benzoba ulayini niyothi hawu sesikhala kanye nawe khunu sikhala kanye nawe nenze ngathi niyamthanda kanti animfuni iqhunu lenza ukuthi
kodwa lana nikho nalo
kodwa la nikho siyabonga kulo mfana wasemdletsheni inkosi yamagcoka ugcoka melisha siyabonga kumbuzeni siyabonga kukwazi insele siyabonga kunjoko siyabonga kunavigator siyabonga kuking gugasi siyabonga kulo mfana uKing Nuba siyabonga King Zoso ubane ngambalanga kube khona kuma artist
lelethizwe
lelethizwe
nanowani lomba
hoa numba
lelethizwe
lelethizwe
hoa lomba
hoa numba
Dokotela
bizana maphoyisa
bizana maphoyisa
oh kunakelengespa
kunakelengespa
oh bizana maphoyisa
bizana maphoyisa
oh kunakelengespa
kunakelengespa
kunjalo bafowethu kunjalo iloko ke ngifuna ukukusho ke uma khona umculo kumcikalo into engiyishoyo akunandaba Ngoba uhlukana kombono manje ufuna bekubuye eceleni. Ingizwe.
Hey wenganza kwethi lunjalo udaba ngizofisa ukwazi ukwena ukuthi lithini uvolo wakho malana lezi zinabo kucomment section wakhohle ukucindezela like button ne subscribe button ongilandela ke enkundleni yokuxhumana Instagram @king_ngabi from me usomdakadaka ngithi Senghembe.